umunsi ugira gatatu urumuri rw'amahoro ruriko ruratamanzura mu gihugu cyose cy'u Burundi kuko urumuri rw'amahoro nk'uko mubizi rwatangujwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jenerali Major Barson Ndayishimiye ku igenekerezo rya 17 mu gisagara cya Gitega. Uyu munsi rero twazindukiye ngaha ku kiyaga Cyoho nka kimwe mu bibanza byinshi u Burundi bufise byiratiro, ibibanza byiza cyane bitatse igihugu cy'u Burundi. Nk'uko twari twabivuze bukaba ari uburyo tuboneweho bwo gutera akamo abarundi cyane cyane, ariko duhereye kugwaruka kugira ngo twijukire twese ibyo nokwita mukerarugendo mu gihugu hagati, promotion du tourisme intérieur, kuko abenshi bagoma bibaza yuko twiteze aba ba mukerarugendo bava hanze mu bindi bihugu, mugabo ba mukerarugendo batuba kuba abarundi ubwabo bonyene, imiryango ikava mu mihingo yose y'igihugu bagafata akaruhuko n'imiryango n'ibibondo byabo n'inshuti zabo bakaza kuraba aho batazi, kuko abenshi ntibaramya ko igihugu cyacu gitatse ibyiza gusa. Ku bwanje icya mbere na mbere cyo bifasha umwenegihugu cyangwa umurundi kumenya igihugu cyiwe no kukinezererwa, kuko hariho byinshi nk'uko mubizi dusoma mu bitabo byo ku ishuri mu kiyaga Cyohoha Kanzigiri nka hano mbonegweho akajya ko kuvuga yuko tuko turaganira na nyakubahwa Buramatari w'intara afise icyifuzo cy'uko intara ya Kirundo yoba umurwa mukuru wa ibikorwa bya mukerarugendo, no kuvuga capital touristique de notre pays. Ngira ngo rero ko turavye ihangiro afise n'imigambi yavuze yo gukingira ibiyaga bishika 8 dufise mu Kirundo, kubikingira bishye mu gutera ibiti kwirihangiro iyi mbono yagize azoyishikako leta mbyeyi leta nkozi ishoboye kumushyigikira ikamufata mu mugongo. Urumva rero jewe kimwe mu byo mbona ni uko ahanini na kuba dufise ibibanza by'iratiro nk'ibi bifasha mu kurata igihugu.